yavugaga kure ikihari yabari gutema abantu impuruza yahutaga agahinda gahuruye gahinda Shenga bifasha